ya vota zikora kati
hanye
ariho ariho kariya fora makoti wa
basara se company twa
Sabass
ushaka inzu ziri traditionnel ushaka modern yo sura
Sabass wo menyerewe muri nkabashi umenyerewe ma TikTok ndatse neza kuri umuntu aboneka cyane ku video nzo fona gukira ku status
ndabikogwa ntakibikora cyane ariko ni byiza yuko ireresi canke kujya bavuze flag y'u Burundi yamibonekana biciye muri ya mareresi rero ntashobora kwishora wenyene nuko ahubwo afata ukuboka abandi bantu kugira ngo bikunde yuko twese dushira na hejuru tukashika kure
urakoze cyane turacabana yatugihuba ndayibuze neza yuko batwakiriye neza inyama uburobe
kuti ya mbere y'icyumba tariki 26 nuko twabwiye ariko si parti imwe nibice byinshi bizogenda bikurikira ariko munezero wacu nuko kino gikorwa twaruhiye ubu kisanu cyageze ku musozo ariko kandi naho bogiranira ikibazo hari ibintu abantu basanzwe bamenyereye hariho gutandukana gukora abantu barakorana bagatandukana kuko na Aburahamu yaratandukanye na Loti kandi ntacho byabikiye umwe yagumye akunda uwundi kandi yagumye amushigikira bambere uno mwaka w'2022 ndi numunezero niteka ntangere byo kubakira hano mu rugo kwa Sabas Burunzizi nibaza yuko benshi bamaze kumenya igikorwa cyatuzanye hano nibaza yuko umwanya wiyaguye tuza kugira ico tushikirije cyangwa ico tuvuze ariko nagira ndabaha ikaze hano nongera ndabaha ikaze mu kuraba canke ushira ahabona canke kumurika canke gusangira n'abakinyi bakinye muri filime y'ubuzima uno musi twari twateguye umunsi novuga ngo mutoyi ariko nta munsi uba muto wo gusangira n'abakinyi twakinanye filme ubuzima twifurizanya umwaka nitwacerewe kuko turabyemerewe yuko ano mezi ngira ngo atatu ya mbere yose abantu bashobora kubandanya bifurizanya umwaka rero turiko twifurizanya umwaka n'abakinyi bakinye muri filme ubuzima ariko kandi dufise n'umunezero ibyishimo ntangere aho igikorwa cacu cyangwa igikorwa twaruhiye imyaka myinshi ya filme yitwa ubuzima twavuga ngo twaragisozereye cyangwa twarakirangije cyangwa twirafise aho kimaze kugera kuko turiko turitegura yuko mu rwiza ku munsi wa gatatu genekerezo rya 2026 ukwezi nyene kino gikorwa kizoja ku rubuga kugira ngo abantu bose bashobore kugikurikirana rero byari ijambo ryo kubaha ikaze no kubamenyesha ibyo turimo nibaza yuko tuza kubandanya turonka akanya ko kuganira ariko ni mwiyumve yuko umwe wese ari mu kibanza kimukwiriye nuwo bayumva umengo ari mu kibanza kitamukwiriye murazi yuko ibintu mwene ibi ntigera habura gasembwa muze kutwihanganira bavuga ngo nta nyambo ibura agahonze rero mutwihanganire ariko ibyo byicaro turabinginze kugira ngo mubishime hanyuma nibaza yuko mukanya gakurikira turaza kubandanya tubona ibiza gukurikira kuko kino gikorwa ntitwaciteguriye cyane gose ariko turashima Imana twariteguye aho tugeze rero Imana ibaheza agire kaze gusangira natwe umunezero na cyane cyane aho dusanzwe turiko turigina igikorwa cacu ca filme yitwa ubuzima nuko twababwiye ariko si parti imwe nibice byinshi bizogenda bikurikira ariko munezero wacu nuko kino gikorwa twaruhiye ubu kisanu cyageze ku musozo Imana ibahezagire mwakoze cyane
Kumbi jambo ni jambo tukuri kiri 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 kiri
cyangwa yavuze ngo uni twiteguye cyane ariko ariko twariteguye nka nagomba ndabasaba muze kugenda mu mwihangana nyene niko biri ndabizi hari abantu nga hari ibazo byinshi tuba tugomba kubaza abantu bantu badukoreye no kino gikorwa komeye bazi kandi bantu musibiye cyangwa kubaza ibibazo baza guha umwanya abantu ababizi neza kubibaza ndavuga abanyamakuru baje kutubariza icyo bibazo ariko sinashaka ko biba muri uno mwanya kugira ngo abasabe banze mu mwihangane gatoya I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Yes.
Trafat iramaze gutera intambwe mu kumenyekana mu mafilme menshi atandukanye ariko icatumye mwumva ko mwumfatikanya ino filme cyane mbonya mukuru.
Okay, icambe na mbere murabizi yuko ubugirigiri bugira babiri kandi igihe cyose umuntu ashatse gutera imbere kugira ngo ashike kure ni byiza kwajana n'abandi rero gukorana na twafa n'umugisha nkuko nsanzwe najyewe nkina mu benshi bariko barabona iyo seri yitwa mufakazi nsanzwe turiko turashigikirana rero ni nawe gushigikira ino yitwa ubuzima urumva ko ari ibintu byiza gukorana gushigikirana kugira ngo dugeze kure ireresi muri kino gihugu cy'u Burundi ndetse amareresi y'abarundi ashobora no kujya bukarenge imipaka ashike kure rero niyo mpamvu turiko turashigikirana na Twafa turiko turashigikirana na Fanny Lavine turiko turashigikirana n'abandi bakinyi hamwe n'abandi baririmbye
ego Fanny Lavine inyuma y'imistari mike bavuga yuko bafitanye ikibazo na AB nako tubiye ukorana na AB mbega na ntamba bivyigize bikuzanira canke ibyo byo gutera kuvuga ati banaba kubera hari ibi nibi ati reka ndege ukorana na Fanny canke iwe ntacho bigutwaye
nje nibaza yuko umuntu wese afise ubuzima bwiwe kandi atawe undi muntu yo mwinjiriramo ico kibazo je ubwa mbere na mbere ntacho namenye kuko yaba Fanny Lavine ntacho yigeze za kumbwira canke yaba na AB ntacho yigeze za kumbwira no kuvuga ngo nogira nico ndabivuze ko no bamvuze urusaku kuko Fanny Lavine turi kumwe
aravyishurira
ari hano yo ico kibazo yo cishurira ariko kandi naho bogiranira ikibazo hari ibintu abantu basanzwe bamenyereye hariho gutandukana gukora abantu barakorana bagatandukana kuko na Aburahamu yaratandukanye na Lot kandi ntacho byabikiye umwe yagumye akunda uwundi kandi yagumye amushigikira rero Fanny Lavine bariko barakorana na Abel biba ari byiza cyane kuko ni kwa gushigikirana ariko kandi batariko barakorana ku mpamvu zabo jewe sino byinjiramwo cyo kibazo kandi sinoshobora kucishura.
Ye ndumva ibintu bitanga kugyo inyama zahetse batwonye.
Batwonye inyama.
Banze inyama. Fanny Lavine warasotse igihugu cyane. Ni mu misezo yo bagusohoka igihugu ugiye kwerekana ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi mu mahanga. Kubera ko ukinanye n'abanyarwanda ngo kinanye n'abatanzania nta kindi kintu babona atari flag y'u Burundi ugegeje kuraba Sabas wagiye kugufasha iki muri career yawe
Sabas agiye kumfasha ibintu byinshi cyane kuko Sabas bwa mbere n'umuntu nubaha ndakunda cyane impanuro ziwe ndakunda impano ziwe n'umuntu w'umushinga ntaye kandi w'umwete cyane rero gukorana nawe nakunguko karenze ku kandi yego kuko ajya kuva na kandi ntaratangura ibi bintu bya ibindimo bita entertainment n'abantu nari umufana wiwe Sabas kuva kera rero gukorana nawe n'umugisha kandi niteka ego
kabisa hari ikintu nibuse ubu nyine hari ikintu nibuse rero ndakweri hari ikintu nibuse kera ijya ndirimbo araka dance makubita
tangazo
yes mwambiye iyo ndirimbo ndayibuka cyane tukira nyine Sabas wabonetse muri byinshi ariko kandi na Fanny kandi yabonetse muri byinshi kandi Fanny ubu no mwanya igituma ndamacho kibazo ashobora kuca avuga ati narasose igihugu nakoranye n'abastari bakomerekeye mu by'amareresi turafise abantu zihariye basiya abandi n'abandi akavuga ati ibana je nta challenge cyangwa nta collab nkeneye y'umurundi ubu nkeneye kubandanya ntera imbere nkuko muri we naze neza kiyo ndota ifise kuna remeye uko mufashanya we byagwe yeshusho
icambe na mbere mu gihe yo vuga ngo nta collab nkeneye yo bari ntango yiwe mu Burundi mu gihe yo vuga ngo nta collab nkeneye y'umurundi yo bari ntango yiwe kunanigwa kuko kino gihugu cy'u Burundi nico camwibarutse abarundi nibo bamushigikiye naho uno munsi yo bari karahura n'abakinyi bahandi ategerezwa kumenya yuko hano ari wabo ahubwo iciza nuko yomenya yuko intambwe yogera ko yariyo yose yumva yuko yofata ukuboko uwundi murundi akavuga ngo tudugane kuko turiho ariko ntituzokwama jewe nkora ino societe ya igicano c'impano cyane cyane narimvye ndavuga ati Sabas ariho ariko Sabas ntazokwamaho Sabas ntazokwama mu Burundi kubera iki ntotegura in nouvelle generation kuburyo Sabas gihatazoba kihari atazoba ririmba hariho aba Sabas benshi bazoba bahari rero Fanny Lavine mu gihe cyose yotera imbere akagera ku ntambwe ishimishije canke ikomeye cyane nti no ndiko ndaguhanura ndabivuga wowe nize bibagire igiye guca kwibarutse canke ngo usuzugure umurundi yes ubwo ngo no muntu ngo ni mutoyi ngo ni yagitangura oyaye ahubwo hajye imana gushikanye ishaka yuko na ufata uko uwundi muntu kuko uwundi munsi hari igihe wozubona imana iko zibindi bi ukazibona Fanny Lavine ntakiba mu Burundi canke Fanny Lavine aga akagirandi mabanga ugasanga bino bikogwa ntakibikora cyane ariko ni byiza yuko ireresi canke kujya bavuze flag y'u Burundi yamibonekana biciye muri ya mareresi rero ntashobora kwishora wenyene nuko ahubwo afata uko boka abandi bantu kugira ngo bikunde yuko twese dushira na hejuru tukashika kure
urakoze cyane turacabana yatujye ubuvamo ndayibuze neza yuko batwakiriye neza inyama uburobe tubane yatwihereza ariko kandi twihereza tunayaga hari benshi baje kubashigikira kandi hari ama companies menshi asanzwe akora ibijanye n'amareresi nga mu Burundi ariko mwe muri mu bantu basohotse cyane kuruta abandi muri ko muraboneka cyane kandi muzwi n'abantu mvuze ko muri abastare muri byo muri mu kazi musanzwe mukora nta nta wobi deha cyangwa biharire kora ko murazwe ariko ugeje kuraba u Burundi buracakine kwafata mu mugongo leta y'u Burundi iracakine kubafasha kugira karere yanyu ibandanye ihagatibo ishigikirwa cyane n'igihugu kubera ko uyu mugi hanze wambwiye gupresenta igihugu cyacu ariko ndashaka kumenya ngahi wacu n'abakora dukurikirana bari mu mahanga bari hehe hose bumvirize yuko iresi uno mwanya mu gice cy'u Burundi byifashe gute Sabas cyanki Fanny wonyishura muri mwebwe bumve ngene mwebwe namwe mwipanze abanyamahanga kwera babona mu ngena kubaha makolabo cyanki bakaza bakabaha makolabo ariko babarakeneye kumenya ko ngere bege cyane amaresi ngaho wacu mu Burundi bimeze gute mu gihe hari abantu bidoga yuko mudashigikira
cyane cyane baze twagize tradition africaine kuko dusanzwe turi abanyafrika ni byiza yuko abantu bose bamenya yuko kubaka igihugu canke kubaka afrika yacu bitazova ku bandi bantu ngo bizova kuri twebwe nyene mbega ni ryari umuntu ashobora kubaka igihugu ciwe canke kubaka ahantu niyo hakunda mu kwakunda naho abishobora kuvyerekana biciye mu mvugo canke biciye mu bikogwa iki ni kimwe mu biko birerekana yuko turi abanyafrika bikunda biyemera banezere no kuba abanyafrika yuko turi abarundi banezere kwitwa abarundi rero niyo mpamvu ubona uno munsi twagerageje kwambara inyambaro ibiziri traditionnel canke iz'umuco biratandukanye nuvuga ngo biri mixed canke harimo n'iby'abarundi mwagiye mubona abamwe bambaye terigiti ariko batayambaye kwa kundi kera bahora bayambara ariko bayambaye umengo ni moderne ukuntu rero ibi ni identité yacu ino identité rero ni itwerekana abo turibo kuko wari wowe se naho yotora yo gerageza ku localize akavuga ngo bano bantu nabantu bo muri East Africa rero niyo mpamvu twashimye kwerekana kimwe mu byo mu bikorwa dusanzwe dukora tunabamenyesha ko Sabass company isanzwe ikora ibikorwa bitandukanye na cyane cyane byo kwambika abantu haba ari abakora indirimbo haba ari abafise amamanzi tugakora n'ama decor murabibona kano ka decor nubwo twagize akantu kari simple nitwebwe nyene twakikoreye rero tubaha ikaze n'abandi bantu twashatse kubwira n'abandi bantu baba baririmbyi canke abarundi baba bari mu gihugu canke bari mu mahanga ko ni impuzu dora tuzirungika mu mahanga igihe cyose mwokenera impunzu zerekana abo muri canke zerekana identite
yico muri cyanka aho muva Sabaste turashobora kubibafashamo ni mwiyo ntumbero murakoze
yego murakoze muri kino kibanza twabonye abastari benshi mujye na mareresi twabonye ba mede turabona ba muhizi nzo bafite ama sound ateye ubwoba turabise tubonye ba fani nabandi Sami nabandi benshi tumenyereye mujye na mareresi abo bose twabonye bambaye zino nyambaro bazaba bari muri yo filme yanyu shasha cyanki baje kubashigikira
ni novuga ni presque bose havuyemo amede ariko nawe ne ntiturahebura kuko filme nababwiye kwibandanye urumva nawe ne mushobora kubona muri no filme ubuzima ariko hano ba Sami hano ba Enoch hano ba Muhizi ba Viane nabandi benshi musanzwe mubona uno mama wacu mama mwiza cyane umukinyi mwiza nibaza ko araza kuronka kanya ko kwivuga naba bandi bose musanzwe mubona ngaha nabantu tubafatikanije canke bakinye mwinorere sitwa ubuzima mwarambaye hafi ino filme sinari kuyishobora ndumwe ariko inguvu mwanteye intege mwanteye zanshoboje canke zadushoboje kora kino gikogwa uno munsi kikaba kigize aho natwebwe dushobora kukiraba kikatunezera tukabyishimira rero ndashimiye umuntu wese yitanze muri no filme ubuzima ndashimiye abantu bagiye badushigikira abagiye baduterera ibyiyumviro ndashimiye abantu bose by'umwihariko baje kuri uno munsi harabanditsi harabamenyesha makuru baje kudushigikira urunurukundo nubumwe kandi ibyo navyo turabashimiye ko cyane hanyuma turashimiye abitanze abari mu gikoni badushoboje kugira ngo tushobore kuronka kajya kanya imandi bahezagire cyane nawe hama amede yaravuze ko twaca dusenga njyewe nagira ndamusabe acareka turafise umumama pasteur hano aze kuca ashima imana kubw'ino film ashima imana kubw'uno munsi ashima imana kubw'uko byose byakoretse uno munsi nkuri imana yatugire neza yaduhaye umuco mwiza nta mvura yaguye nkuri imana yakoze rero turashima imana ingene abanye natwe ingene yatugire neza turashimiye n'umuntu wari wese yitanze ariko kandi mukurangiza ngire ko nsaba imbabazi burya iyo bavuga ngo nta rubanza ruba ruto hari gihe rero ushobora kugerageza ari kugasanga hari utuntu tutagenze neza rero kuri utwo tutagenze neza umuntu wese ngiye ndamusabye imbabazi anyihanganire anatubabarire hama Imana ibahezagire murakoze yeah.